Hello, beautiful people. Rongi urawi kazunda ingesha ingushenda like kripa jacha Facebook na subscribe kuri YouTube. Urachari kuri Sky Media TV. Murikumina ni materi wanyo madublun aka double team. Behind camera, huko bisanzo murikumina amigo pictures. Gahunda ya 2020 narabwiye ni gukorana n'abantu batigera badiga diga istoma nkuko bisanzwe muramubona n'ikintu kiganye na manhari je nyene turi kumwe n'umusore atari karabyorosha ngaha mu ntara ya Muyinga atari karabyorosha muri sana ya music ibintu bimeze neza ari karabahereza ngaha ndaza abafanzi benshi ni benshi bamuntumye ni benshi bamwa musaba uno munsi ro namuzanye kuri Sky Media Burundi uraho ikaze bogara
asante
urameze fresh
ndameze neza
kazina bakwita gute
Ya, nyihanganire gato, utachai poto, jenumva imbeho, nhena ya ijoto, yombisha kaka moto, duche muri mkato, ukuihangana vyanse na momo jangu vanse, jose vzaba indase, inga huteteshe, umbere antibare, maka tukiwa nire, kazina kanje nitukwa SB.
SB. Stilu sanzu kora mogo sani rap.
Rap.
Kwa kiumbi ukora rap mboga?
Kwa rari njohira.
Ikintu cyatumye wumva wo kunda rap ni kihe cyangwa umuntu wabonye akora rap uravuga ati naje numva numenga no kuri mudiho wa rap ni
ya jewe rap irangyohera kubera aho mba ndi hose mbashaka mbe ndi Monsieur Fast ibintu byose ndabikore mu bangozi
turashaka nyine urukutire ngamo ibintu by'ubunyarusi ngamo misego ne nkinga
yo yishaka yose
yo mfanze harara kuri ndi nyine kugira
Aha bafana yo bafana banje n'impogore nahageze kingi wa rap naje haguruka mu mekaza bahunda n'abanya nka mwese ndabahaye kaze ngenzanye bishashi bishaje no gukata basi ntibamfata ndabaca nka ikarata kumbuza nzu ndijazanye bit ndabayiziri kuri yit ya karamaze
ni ibintu vy'imiriro gusa ivyo byo gufastisha nta bintu byinshi muri mu raperi ngaha mu Burundi wemera ni
mu raperi nemera mu Burundi ni jewe nyene
wewe nyene
ya
abandi nk'umuntu bwacu unda gukurikira inyuma ni
Wodi yabankurikira inyoma.
Bwatugiye baragerageza imanza araza.
Nti katano uhari.
Ni wewe gusaburira.
Ni jewe jenyene. Ntawe ndakurikira.
Okay. Uheruka no gukora ibikorwa kimeze neza, indirimbo bintu turasanzwe tumenyereye, mukora video na musohora audio na video byose cyarimwe. Ariko bige bintu bro byagenze gute, mwabyumviriye gute cyanke n'iki kintu cyatumye imyumvira ko musohora audio na video cyarimwe.
Ya, ubwa mbere twatanguye dukora ama audio. Ariko kubaba fana baratubwiye ati nimuniko muratushimisha neza cyane duhitamo kuza turasohorana igikorwa kizara n'intuze ya na video
yeah okay hajya ijya oje ijya ndirimbo itwa gute
yeah itwa my love
my love
yeah
idea gukora my love ni ndaye izanye
idea gukora my love nje na izanye
usanze ari wowe mu muri ko murakwa musanze mukorana muri babiri hajya muri groupe cyane
yeah sinovuga ngo ni group gusa ni nka group kubera twebwe dutangura gukora twarise ikundi yitwa MKS boy MKS boy rero ukuntu yaje no kuvuga ukuntu yatanguye kuza neza twavuze ati tubigire kome ikundi kubera niho twari tukizamuka mu nza mu muziki turabiye uko twotezanye imbere mu muziki ariko umva ni kome kundi sikundi kubera umwe wese arafise uruhusha rwo kwikorana twebwe ubuko dukorana ushatse gufashwa aravuga ati mfasha hama tukabikora nkuko twabitanguranye nayo umwe wese afite uruja gukwikorana
mwese avuga ntabyo kuvuga ngo ngurafate ngo cyane nta tegeko ngo ifate umuntu bari hari
ntari hari umwe wese arafite uruja gukwikorana kubera ikundi nimba arabagiye gukora collabo bisigura ko mujana kubera nikundi ariko twebwe rero umwe wese kuntuza ya kugatwe kiwiwe arafite uruja gukwikorana
Kuri umwanya MKS boy ni bangahe?
Dusanzwe turi batatu.
Dusanzwe muri batatu mwisanzwe ariko muri gya ndirimbo My Love mwabonekanye muri babiri.
Kubera iki? Byavanye n'ubunebwe bw'abantu. Byavanye n'ubunebwe.
Muri batatu umwe yaragize ubunebwe.
Yaragize ubunebwe cyangwa bibangombwa ko tuvuga ati ikinebwe burya no mu muji urapfira kubera ubunebwe inzira kwica kubera ubunebwe bwa
hajya mu mwana ashora kubona ati barankumiriye nina nini ugasanga birazanye icuka kiri muri group
oya kubera ne arabizi najengize ubunebwe barafite urusha rwo gukora
burya mumaze gukora indirimbo zingahe ko bya muri musanzwe muri nka mukora nka group mumaze gukora indirimbo zingahe
dufite indirimbo zitanu
izo ndirimbo zitanu zose wowe uburimo
iyo ntarimo ni imwe yitwa in love
in love umva nawe bwa bonege bwaragufasha
nagicho gihe nari nafashwe n'ubunebwe
kugotswa Jana nzuko bitagufishikira nk'ibintu nk'ibi.
Eh bibaho. Eh bibaho cha ugasaba umuntu yafatiriwe kubera ubunebwe buri kwishi. Hari kugira ubunebwe bwo muziki uri mu kandi kazi. Bigasaba yuko rero bagenda gukora ntuhaboneke.
Okay. Nina my love numvishije mu numva ngo touch ya itarisanzwe imenyerewe ngaha imuhinga tumva ko byabaye nkuba kufatwa n'urugendo. Kugira kwera kimyumvire kujya gukorera mbe hajye makoreye he?
Twakoreye munoze ya muri Ndonyi Record.
Ndonyi Record kwera kinywa mwahisemo Ndonyi Record tubona hariko abandi ba producer ariko arakora neza arabwa ati ngaha bwo mugahitamo kujya mugenda muri Ndonyi Record.
Yeah. Mu Burundi ama studio akora neza ni meshi ni meshi ni meshi. Muri ayo meshi rero twaje tuvuga ati reka ce tuje ahantu hatwegereye. Kobe ari twari mu Kamenge. Turaraba ati ni twagenda mu zindi zikomeza hajya no muri Bantu Boy twari dufise urusha rwo kuja ariko turaraba ati tugiye hariya naho cyo gusanga abandi bariko barakorerayo mu producer ari ntuzari okipe. Cha duhitama kuja kwa anuza kwa DJ4 kugira tunyaruse n'igikorwa kwa duvuze n'ibindi tuko turajamo. Yeah.
Okay, igikorwa muragikoze video masana muraje murakoze. Mucha muniho twagira gute tubona video irasohose. Abantu wabonye bajyakira gute surtout message wagiye urakira babonye bya bimeze gute.
Cyane kubafana. Cyane kubafana bavyakiriye neza. Ache nanje kuba bavyakiriye neza vyampaye intege. Eh vyampaye intege vyampaye cigwa. Kubera ukoze audio urya nikundwa cyo kimwe na video.
Okay. Amuraje mukoze audio na video yose mugera ku icyarimwe. Ubugyo bwo ko tuzi ko ti u video isanzwe igoye iragoye twari ubugyo bwinshi. Umwibye ubugyo murafise ahantu mu nafise nk'umu manager cyanke mu mwinye muri yungunganye bwanyu.
Ya twe nta mu manager dufise. Twe turateranya nk'uko dushoboye. Tukashira hamwe tugasanga vyakunze n'imigisha y'abantu baza baradutya ati mwebwe murashoboye kuririmba bikazira muri tukaronka uburyo bwo kugira bwo gusohora
hari ikibazo kimwe gikunda kuhaba yaho abaririmbyi benshi bari doga bati ana twe turakora tugakora igikorwa tugashira ariko ngo ikintu duhembwa gusa ngo ni courage ariko bro wowe uri kurakora music wewe urati inyungu bizogenda gute
ya imisi yose utanguye gukora ntushuvuga ati ngira nungu ku bunyene. Oya hariho fondasiyo burya rero niyigoye kubera umufana kugira azogushigikire uramwemeza. Umufana nawe umwemeje agutuma kuronka ya mahera. Umva twebwe ntiko turavuga ati turiko turaronka amahera ntawe turiko turaronka ariko kubera intega abafana baduha turabona yuko ije ari heza kubera bose batangura kunyene kwacu. Kandi tubonye aho tugeze ariko turashima kweli.
Okay. Amwe mvuga uti twe ni fondation turimo mu mwanya.
Eh turacyari muri fondation ni turaduga.
Hari nuko kubwira uko ari kararimbuka mu gatingwana ngo je ndi muri yese je ntibirakunda neza. Aho turacyari muri yese.
Ya jakazi karatanguye.
Haje nyuma y'umuziki kandi kazuri kurakora nakaye.
Ni umunyeshuri.
Ngize mu bakanga.
Ya je ni gamu 11.
Wiga sexy
scientific
kweri kwa hese mu scientific
je ndo muntu mushakashatsi scientific mba nayigiye mu ndayikunda kubera hari kigwa cyitwa chimie je ndayikunda
chimie kigwa kinanira abantu benshi ndaze
ndayikunda cyane
ubonaho biko biraza ubonewe ni bien
ndashima
uyu mwaka rezita byagenze neza
uyu mwaka narwaye amezi ashika nkane cyasa no bihagariza ariko nzosubira mu kicene mbandane zaho naringeze
polisana kwiye
asante.
Okay, muri umwanya projet zimeze gute ibikorwa bimeze gute nka gahunda yo kugira ngo tugatovuga ati ngaha aje kwemeza mwiteguye kwemeza umuziki abafana umubwa ati abafana no kubegeranya muri ko miritegura gute kugira icyo gikorwa mu gishikego.
Ya twe turi mu myiteguro kobera je nk'ibyo nasezeranije abafana burukwezi ingoma izo ziraba yinjiye gusa bivanye ni ingufu nabo nyine bariko barabishiramo kobera je nta kintu umufana yonsaba ngo ndakimwime oya nico tujejwe nyine kuryohereza abafana umva nta mpamvu yo kugwa burundu kobera uguye burundu usanga wa mufana ubwa mbere waramwemeje ubwa kabiri utanguye kugenda bisigura wewe ntazogusubiza hamwe warore oya ahubwo azoshira hasi nyine ati hariya aho gutigeze nawe urumva rero nta nyungu yo kugwa umva ndiko nditegura neza mu muziki Jiko biragenda neza.
Okay. Umuntu wese afise intumbero cyangwa se abafise target afise runaka ashaka gushikako. We nka umuziki target yawe ni iyi.
Target ndifuza yuko nzotera imbere kubera umuziki.
Tezwe imbere n'umuziki.
Eh. Nzotera imbere kubera umuziki. Ibitaro vyubakwe kubera SB.
Kubera SB kandi biciye mu muziki.
Biciye mu muziki bivuye ku rurimi n'umuntu wa. Kandi byo navyo inshallah.
Kandi numva byose ko ari fresh yenu riteguye.
Oji nta nubwo bangira.
Nk'abaririmbyi bagenzaho babwiye gute? Akajambo babwira nk'umwanya.
Umuririmbyi mugenzanje bari karanankurikirana. Amenye ko muziki sigufi nata. Oya, masha ni magumu sana. Nugukora ivyo ubunebwe babivemo.
Okay, twagiye tubona abaririmbyi benshi nk'ungaha munara ya muhinga benshi babaza bakora barakora music amenyekana ariko gusa umwanya mutonya rwitsi turababura ni benshi ngana hano ndagurano naba ni benshi ntitwona bamara wewe SK natwe nitugiye kubona mu gico kubabona muri nka bajya nitugiye kubona muri rugo ruhande cyane
twebwe ni gukora kubera intego twihaye ni gukora burya nujya murimye ntazo kwamarimbura misi yose ariko no utimbura misi yose ntibimuci intege uravuga ati none niko bigenda hariho kunguka no guhomba rero nanje muri ugo ruhombo mu mutwe sinigira ndagwishiramo kubera je ndi hicize cyangwa nshaka kugera kandi ni heza
ya okay hari label Bantu Boy na label ya Empire Avenue zose zira de project kandidatire zira gukeneye wowe uhitamiye
mu Burundi Empire Avenue na Bantu Boy nta nimwe
kubera
kubera nanje hubwo hakuno zijya mwizo nanje hubwo nzokora ngere kure nanje ndabinjizemo
ariko bro ko tuzi bose ari abantu bagiye baramenyekana bose kandi tubamenya kuri kubera zijya label we kubera iki umva ati nje urumva nyine ko byose bikwije ko bishobora
ya sikuvuga ngo ndikwije ariko imbere ya byose ni cizere kubera nta wabivukanye oya kandi nabo nabantu umva hajya bageze icatumye bashinga irya lebo nanje hubwo nshaka nzuhagere nshinga ya gwanje
wewe nshaka gutangurira muri lebo aho gushaka no gukora ubwire zo kuba kigwa
manze nduge ku izina ry'iwanje ekubera ukuze ukujijwe n'umuntu akagira igihe akakwikata ubugoye hasi
nka hariho icyuka kibi kiriho kiravugwa hagati ya Bantu Boy hamwe n'abasanzwe bayirimo kuri we nkawo wabyakiriye gute nk'umuririmbyi
je nk'umuririmbyi kubera abaririmbyi bavuye muri Bantu Boy banya n'abaririmbyi twemera mu Burundi kubera umuziki barawuzi gusa twe ntibaturushe oya twe turakubita kandi cyo kintu cabaye si ciza na gatoya haya turabiye kuri kiriko kiriko bya urya no umwana hari hageze rero kwa duga kugira abone inyungu yari mu muziki none biciye bigenda nkuko bishobora kuba ari no showbiz ahubwo ntavyo ndatahura neza ari showbiz kubera havuyemo kiriko WJ Bantu Boy yoshitembaga
iyo bigiye kandi vyabaye ba tanzimi havuga ati twe turimo
byo rero je nk'ivyo sindanavyemeza neza oya. Oya hugo se cha hano kuvyuma.
Uti Bantu Boy gizwe na kiriko na Dada BJ.
Tuti bage general fizo.
Okay, aharuka no muririmbyi mugenzi wanyu, muririmbyi wo mutuvuka hamwe. Aheruka no gusohora ibikorwa vyiwe ubona biko biragenda gute wabyakiriye gute.
Muririmbyi wo.
Dramati.
Ibikorwa vyiwe biri neza. Narashimwe. Kubera ni kugwana. Umuziki ni kugwana burya. Ni inguvu nyinshi burya ariko arakora ni inguvu. Ni bimwe none ko ndakubwira ati ni show biz ushobora gusanga harakintu. Ni kubira kiziga ndemba chaze so bakirimo. Ahubwo bashaka amahita rwe. Dukora ni inguvu. Natwe rero ivyo bibaye ko bica bibicigwa.
We gicigwa kuyemo nka hajya niki?
Hajya. Kigwa cha mbere nashye ndabona ko ari gukora kubera nashye ndabona yuko kiriki yaduga ku izina ryiwe akaduga ku izina ryiwe ntiyari kwirwa arahunga oya ngo arasubiye ku gatumba oya kirazira gusubira igihugu ntabwo uba ushwanyaguze
guma hajya
nyene timbira hajya nyene hari kiri
we mu mwanya uhuye na kiri kumbwira gute
kiriko oya Toshi kandi
basi nkangimanira ho muri ivyo mugenzi bibi.
Oya mwuyu mwanya ari kandi kosha duhura rero zongora.
Oya. Wabishise mugahura mu mwanya bishobora gushikana ha neje ukabona ari ngaho cyangwa mugahurira hajya we basi ubwo ati nki basi nki jambo nimwe nkaka basi ngati nkimpanuro mu tekera ni.
Kiriko. Na pambani ni kugwana
nagume mu cyaro cyangwa
yasubira oya bari mu muji eh kugwana agwanire mu muji eh wewe ugwanira mu cyaro kwaje bo
yes agucya ko
agoma yigi
okay SB washaka kugira akajambo kanyuma ko ariko baragukurikirana ko nzi n'abafanzi benshi ari benshi bari bakunyote
ya ko ariko barankurikirana ndabatera intege zo kuraba Sky Media kuri channel ya SB Free Boy mwandika ko SB bibagire ntibibagire kwanza nare nihenze ntibibagire vyangombwa byose bikenewe kuri YouTube kugira dutezanye imbere mu muziki indundi
ya ibaze nk'umuntu waca kuri channel ya ugasanga na subscriber aransebuga gufyunda subscribe kwere
numutima mubi kubera nanje ni intera imbere uzosaha cyo turakinerana kandi waraze kubikora gusa bavuga ati ibikorwa birivugira nubu byahanzomwemeza eh
ubitegwe gusa kubemeza
no kumwemeza kubera iyo umuntu umwemeje na warembera
eh ndashaka koraga flow kame gusa kama uvuga ati ugiye mufana amazi avuga ati jewe iyi flow ego kweruranyemeje
ye nisanze mu rukundo kuko nabonye mu rondo bafata nk'ikibondo kandi je ntari umukondo urukundo ni gwacu abo bandi bihoze ntavyiza twipfuriza gahinda nokangwe nibihinda kuko jenzo kuri industry kwa yibisha siko metihani we rukundo gwanje wa mbere yevyose mu giha bandi bampunga wankunza tacho fise bazubwira ko ndikirara abanyanga ntibabura ngo nishinga marigara ntacho nzo kubarira nyegero mfumbatire maze twigumanire urukundo ntirutire hobwo twigumanire we wuru wanje wewe gatutukanjura umwamikazi wanje we sinyatire yanje yo mu mutima wanje no mu buzima bwanje Mike no itobora
ya gusa ufise flow nziza cyane
ya asante
umva uririmba ni mvya love gusa arumva gatukana abantu bashya kwa bwangu abantu baririmba benshi kunko kubaririmbyi inspiration bazikora kubiva bivanye n'ibintu baba ariko barabona cyangwa baba babayemo wewe nkiyo my love umkwamva tumukora ni mwe ukora ibyo mushiri wawe cyane
je ndi mu rukundo ndimo gusara niyo mpamvu urukundo
kango bare abaririmbyi ntibakunda gupublie abasheri babo
oya ntibibaho oya
ntibivuse benshi
kubera oya asuvuga ngo ubufuse benshi urukundo ego rurabaho gusumukira soko gucisha kuri TV kubera si publicity ntibabikwiye yuko bamenye ko tunakundana oya kubera ni byacu
SB akajambo kamwe ko ariko arakurikirana
ya kuri karankurikirana ndipfuza yuko vyankenerwa byose bikenewe kuri YouTube sinigonda bisubiramo barabizi kobera ibikorwa birivugira ico kintu cyose uzigikenewe ugikore kuri Sky Media iyo ni channel yanoze ya Sky Media nanji wanje SB Free Boy niho munsanga kuri YouTube niho yinshariye undondera Instagram ndiko SB official Twitter ndiko SB Free Boy. Fibi ndiko SB Free Boy ibikeneye bacha bavyumva ibindi. Yeah.
Reka tugushimire kuri kano kanya.
Murakoze.
Okay. Wakoze udengesha nyo gufyonda like kuri page yacu Facebook na subscribe kuri YouTube. Ntiwagira kugira share kugira ngo muri bwa bumwe kugira ngo tubandanye dufashanya nk'ibisanzwe. Muri kumwe na animateur wanyu ba WAKA AWT behind camera na kumwe na Amigo Pictures ni kuri Sky Media Burundi ku kandi kanya. Ciao.